Jehovah ndimi makandi tuma kubvadzani Jehovah ndimi makandi tuma kubvadzani Jehovah ndimi makandi tuma kubvadzani
Munyakoti singa too much power Siko siko bofu mataka Tsam semalo
Ati ngoti wanakoma na bose ngabafe
Pamwe mumbori tsuro yava wanda kwenzi Ari kutangwa ndi Jesu
Thank you.